kwizina rya data n'irya mwana irya mutima mweranda amene bene wacu dusangira urugendo rugenda mu ijuru ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu turabandanya gusabikanya ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cya Luka ku kigabane cyayo cya 17 guhera ku karongo ka 26 kugeza ku karongo ka 37 ijambo ry'umutwe riravuga ngo isango ry'umwana w'umuntu nk'uko byabaye mu gihe cya Nowa niko bizoba no mu gihe cy'umwana w'umuntu abantu barajya baranywa bararongora bararongorwa gushika umunsi Nowa yinjira mu bwato hanyuma isegenya iraza ibatikiza bose ni uko byabaye no mu minsi ya Loti abantu barajya baranywa baradandaza baratera barubaka yamara umunsi Loti ava I Sodoma mu ijuru havuye imvura y'umuriro n'imigende y'ibirunga bibatikiza bose uko niko bizomera umunsi umwana w'umuntu azoserukira uyo munsi uzoba ari hejuru ku nzu akaba afise ibintu mu nzu ntaze yururuke abihitana n'uzoba ari mu murima niko kuko ntaze asubire inyuma nimwibuke umugore wa Loti urondera kuzigama ubuzima bwiwe azobutakaza nayo uzobuheba azoba abuzigamye ndabibabwiye muri iryo joro abantu babiri bazaba bari kumwe ku buriri umwe bamufate uwundi bamureke abagore babiri bazaba bariko barasyera hamwe umwe bamufate uwundi bamureke baraheza baramubaza bati mbega mukama bizobera hehe arababwira ati aha azoba umubyimba hose niho ibisiga bizokoranira bene wacu muri Kristo Yesu iri ni jambo ry'Imana dushimye Imana haleluya amen ini audio ya gatatu kuri iki kigabane cya 17 turacyabandanya kwisungira ijambo rivuga ngo isango ry'umwana w'umuntu nk'uko byabaye mu gihe cya Nowa niko bizoba no mu gihe cy'umwana w'umuntu Yezu ejo cyane se audio ya kabiri twari ko turazirikana nyene Yezu ariko aravuga inyene ibintu bizoba bimeze aho twababonye ko Yezu yatubujije kutazaza turakurikira abantu biyita Imana kutazaza turakurikira abantu bavuga ngo burya ngo uwanje niho hari umuriro mu wanje niho Yezu ari ni Imana iri rero niko kuri kuri 26 niyo mpamvu havuga uku nk'uko byabaye mu gihe cya Nowa nta utazi igihe cya Nowa nyine byagenze niko bizoba no mu gihe cy'umwana w'umuntu ngo niko bizoba no mu gihe cy'ukuza kwa Yezu Kristu kuko baramubajije kuza kwiwe nawe ne yarasiguye ko azogera igihe abantu babyipfuza bipfuza kuza kwiwe uwo munsi ntibana ubone ari byo byibika igihe twipfuza ko Yezu yoza ariko iyo ni mipango yiwe ariko rero atubwiye ngo kuri Nowa ahubwo aracyabandanya ibiri n'indwi abantu barajya baranywa bararongora bararongorwa gushika umunsi Nowa yinjira mu bwato Imana yo mu ijuru tube hafi cyane Yezu nyine aratubwira ngo kuri Nowa ngo abantu barajya ngo abantu bararongora abandi bararongorwa ngo gushika umunsi Nowa yinjira mu bwato siko kuri hanyuma isegenya iraza ibatikiza bose ngo hanyuma isegenya iraza ibatikiza bose muri iki gihe turimo abantu barajya abantu baranywa abantu bararongora abandi bararongorwa abantu barubaka nabye yezu nabonye araza kubitubwira mugabo ibya bibiliya yanditse mu byashuwe ibiri muri bibiliya dusoma ibi yezu atubwira ntabwo turi kubibona ntabwo turi kubibona turabona gusa umusayangano w'isi kuko nyimba muri Ukraine bariko barasa barayishize hasi barayisambuye mugabo wa Amerika ibindi bihugu bariko barubaka ama etage baguma bagerekeranya yandi bariko barasambura ahandi umwuzure w'amazi uri kuramara abantu abandi nzaririkira batwa irabica mugabo abandi bariko baranicwa no guhanga indwara zitandukanye z'abahaze ziriko zirica abantu Imana yo mwijuru itube hafi cyane iduhe no gutahura rero ngucyo gihe rero umwuzure wisegenyira abateri batikiza bose ibiri n'umunani havuga ngo ni uko byabaye no mu minsi ya Loti ngo niko byagenze no kuri Loti ariko haleluya Yezu n'umwarimu mwiza abantu barajya baranywa baradandaza baratera barubaka murabyumva abana b'Imana Yezu arongera akavuga ngo yatubwiye ibyabaye kuri Nowa none hazanye ibyo kwa Loti hazanye ibyo kwa Loti uko biri kose twakumva mu wundi muntu yaza duha ako akarorero kwanza banza guca ntawe icyo dutegereje ni Yezu atubwiye ibyo kuri Nowa none hazanye n'ibyo kwa Loti akavuga ngo abantu barajya baranywa baradandaza siko bimeze kwa Loti abantu barajya baranywa baranywa inzoga z'imivinyo n'ibindi bindi akavuga ngo barateragira ibiharage abantu barateragira imizabibu ibiharage amavoka imiyembe uburo n'ibindi barubaka ngo abantu barubaka niko byabimeze abantu barubaka kandi Loti asemerera akavuga ati yamara Sodoma igiye kumeregwa nabi nimutagarukira Imana mugabo ntibamwumva bamwita umusazi hajya rero kiya gihe ubutinganyi bwari mwa kiriya gihugu cya Sodoma be na Gomora bwari bwimunuguje 19 avuga ngo yamara umunsi Loti yavaye Sodoma mu ijuru havuye imvura y'umuriro n'imigende y'ibirunga bibatikiza bose yo Imana yo mu ijuru idutabare cyane Yezu aratubwiye ngo yamara umunsi Loti yavuye muri Sodoma ngo mu ijuru havuye imigende y'ibirunga n'imvura ngo itikiza abantu bose mu ijuru none rero nk'uko Yezu yivugiye umunsi Yezu yakubise inzara urumva abasemerera turasemerera ati yamara Yezu azotwara ishengero abamwe bakararanika amajosi abandi b'inyigisho zipfuye bagaca baza Yezu yarabirangirije ku musaraba yaratubabariye twese Yezu yikoreye ibyaha byacu atubu rero icyo kibaho ni ukumwizera kumwizera ngo kwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye barakwigisha ngo ni ukwizera Yezu no kuririmba Yezu Kristo azaza twaye kutujyana azaza kukujyana wewe utagiriye neza mugenzawe atabikorwa byiza wakoze utagiye gufasha abandi kubaka urusengero canke utashyike muri abagwaye n'abari mu iprizo uca wumva ngo Yezu ngo uramwizeye ngo yabimariye ku musaraba ngo azokujyana oya ntibikunda turazi ko inzira ari zibiri inzira yo kwa shitani yindi niyo kuzoja mu ijuru azokujyana umuntu yataye bibiliya akaba Yezu yarambwiye ati mwana wanjye bibiliya yanjye bayiko n'izina ryanjye babikoresha mu kundandaza ati murudandaza abarimo ntabwo bariko barankorera atariko wowe mwana wanje nyizera umporere rero bana b'Imana twumvire Yezu kandi dukorere Yezu ntabwo azaza kukujyana ngo abandi bagakubita imitundo myinshi mu barironderera amafaranga n'amaviyuzi ngo bariko baravugira Yezu Imana yo mwijuru iduhe gutahura cyane 30 avuga ngo uko niko bizomere umunsi umwana w'umuntu azoserukira hehe ngo niko rero bizomera haleluya amen ngo umunsi umwana w'umuntu azoserukira ngo niko bizomera kubera tuvuga ati Yezu azaza kutujyana Yezu azokubita inzamba tujyane abasigaye mu isi bace basigara bahangayitse nkwipfuriza kutazosigara ndipfuza ko tuzoba kumwe dusanganiye Yezu sinababwiye nibyukuri Yezu yaranyeretse atwaye ishengero n'ubu ndizeye neza ko kubisa inzamba atazosiga hanyuma 31 havuga ngo uyo munsi uzoba ari hejuru ku nzu akaba afise ibintu mu nzu ntaze yururuke abihitana Yezu rero avuga ko uwo munsi Yezu ngo bizomera nk'umurabyo uyo munsi uzaba ari kunzi ntazokururuka gutora ibintu mu nzu ngwahunga azobahunga jahe azoba fesi yahungira n'uzaba ari mu murima niko kuko ngo n'uzaba ari mu murima niko kuko aziruka gutora impunzu cyangwa gutora abana gute kuko Yezu azoba ya twarabonye ngo umurabyo uzorabi ngo nkuko umurabyo urabya ubwo rero abiwe bazaba bamaze kuzamuka abasigaye rero baje bajebe kuko uzaba ari murima azabona mugenzi we bamujanye cyane batari kumwe atabona iyanikiye yibaza ati nibiki bibaye niruka bagiye kujarajara azahura n'imodoka yataye file cyane umudereva ariko arayidirayivinga yajyanye imodoka ikira poromoka bizoca bisekurana cyane indege ikoroke mupilote yamaze kuvamo zizogongana indege impuze imodoka bizoba bibi bizoba ari bibi cyane ndakwipfuriza kutazoba muri ako gahinda turabandanya abi amranunga nuzaba ari mu murima niko kuko ntazasubire inyuma ngo ntazasubire inyuma tatu kabiri haravuga ngo nimwibuke umugore wa Loti ngo bibuke umugore wa Loti nta utazi umugore wa Loti ingene byamugendekeye yarahunze n'umugabo wiwe bari kumwe hanyuma wewe asubira inyuma ngo aciye ahinduka umunyu ngo inkingi y'umugaragwa kandi abantu barabivuga ko n'ubu iyo nkingi ngo ihagaze hari abaje babivuga ko bama bayibona rero mugabo urumva ko ni nk'abantu basubira inyuma bari baramenye Imana ukiyumvira ati Imana Yezu aravuga ngo nimwibuke umugore wa Loti ni nk'uko muka Loti gusubira inyuma kwiwe yaragiye kuraba kumbure impunzu amabangisi meza impunzu nziza yari afise yibuka inka n'imirima sinzi inyuma kumbure yibukwa akabakwe kumbure yibuka ibintu bimwe asubira inyuma kumbure kuza guhungana bimwe cyane kugira ibyo atora mu nzu hanyuma gusa kuba yacitse inkingi y'umunyu urumva ko ntibyakunze kwagera iyo bariko barahungira ariko nyimba yarabonye ubwami bw'ijuru nyimba atabubonye ntabyo tuza ariko ni uko baduha akarorero ko yasuba inyuma agahinduka inkingi y'umunyu ubwo rero abantu rero dusubira inyuma ntabwo gusubira inyuma benshi bari gusubira inyuma bagahendwa n'iby'isi ukabona kaziti oya nzoja mu misa ku wundi wa Mungu ugacuza gukora kazi wari ufatanije n'abandi muri korari ati nabonye shift nabo bampamagaye ku kazi kwejo kwa Mungu ndoza gukora none sinokitesha nigihe cy'ubu ntacyo ndoza gusenga kwa Mungu ugaca ufata Imana ukayirutisha amafaranga bana b'Imana abantu bamwe na bamwe banyumva nukuraba iminsi dukwiye ku gukora iminsi dukwiye kumva ko dukwiye gukora igikorwa cy'Imana nk'abari mu makorali ntugacererwe cyangwa ngusibe kuririmba kubera kuza gukorera amafaranga nibyo byinshi mu bantu bari buraya mu bihugu biteye imbere mbona bariko barazira cyane bariko barasubira inyuma ngo bahawe amashifuti rero uzosubira inyuma nka mukaroti bizokugora kandi wari warose umwanya wo guhunga gatatu gatatu uburondera kuzigama ubuzima bwiwe azobutakaza nkurondera kuzigama ubuzima bwiwe azobutakaza nka mukaroti ariko aragerageza kwizigamira ubuzima bwiwe ngo agende kurondera amafaranga yasize mu nzu n'ibindi hanyuma agacatakariza ubuzima aho mu bugaragwa nayo uzobuheba azoba abuzigamye nguzobuheba nawe azoba abuzigamye bana b'Imana iri jambo ry'Imana rirakomeye rwose Yezu Kristu ni mwiza Yezu Kristu ni umwana Yezu Kristu ni umwarimu mwiza Yezu ni umwarimu mwiza ntabwo dukwiye kuyambirira ku by'iyisi by'iyisi biriko birahera abatunzi benshi bariko baragwa mu ngorane ubushize naberetse video yo muri Sri Lanka ingene perezida waho bamukuye ku butegetsi abundabunda n'iki abantu ngira mwabonye video y'ukuntu wasanga bamwe bariko barinywera agataba abandi bariko barakine n'abandi bari muri piscine n'abandi bagiye ku ntebe z'ubwami za perezida abandi bagiye ibyo kurya yo nk'ubujya mu perezida hari bimeze gute niyo mpamvu tudakwiye kwirata mu isi rero dukwiye guca bugufi kuko ntituzi ejo mu bizoba bimeze gute mugani wa Yezu yivugiye ati umunsi wose ugwane n'ibyawo ejo nawe hazoza ibindi Imana so wariho mu ijuru n'amashugwa arayambika n'urunyegera ararugaburira nkeswe mwebwe nkeswe twebwe ntidutume unoho wo ku by'isi Yezu yavuze ngo kuri roti ngo barubaka baradandaza mugabo ngo hagereka giye ibaze umuntu asibye kuza gusenga kubera kudandaza asibye kuza kuririmbira Imana cyangwa gukorera Imana kubera kudandaza cyangwa agiye kubaka ariko ariharanira ko inzu yiwe ihera n'ingoga cyangwa namuhaye igipatane cy'inzu iyo nzu ihere ariko kuri roti abari bapatanye amazu bayatayaho byararidaguritse byose niko n'ubu Yezu yo kubita inzamba abariko barubakisha amazu abariko barakora ku munsi w'Imana batoza kunina haza Imana abariko baritangira bacumukura mu kurondera amafaranga ariko umva ndababwiye genda akunda amafaranga mugabo hariho umwanya ntashobora guha umwanya amafaranga aya unaratahuye kuko ndazi amafaranga arahera umugenzi mugasigarana rero amahera azohera ntisigaranire na Yezu Kristu nta mpamvu rero yo kwiteranya na Yezu kubera amafaranga ndayakeneye ariko ntabwo nteshe umutwe ngo ndeke kuza gusenga cyangwa ndeke kuza kuririmba cyangwa ndeke kuza gukora igikorwa cy'Imana ngo ndiko niruka n'amafaranga ya kabisa mu by'ukuri icyo ndanagishimira Imana uko nakunda amahera kera usiko ngiye akunda oya nzoza ndajya byo mpambije ariko nubaha Imana rero Imana izoza yeza zoza bamwe muri mu mamodoka mudarayivinga muri ko muraza ku kazi kandi atari n'umunsi wo kujya ku kazi wari gushobora kubabwira toya jewe ku munsi wa Mungu sishobora gukora ibintu nk'ibyo tatu kane avuga ngo ndabibabariye ndabibabwiye muri iryo joro abantu babiri bazoba bari kumwe ku buriri umwe bamufate uwundi bamureke Yezu yivugiye ngo arabitubwiye ngo muri iryo joro ngira ngo bazoba bari mu ijo yavuze ngo muri iryo joro ariko haba mu ijoro hataba mu ijoro nta ubizi uko wewe yavivugiye ngo azoza gitumbuka ni wabizi uko azoza ariko ngo muri iryo joro abantu babiri umugore n'umugabo baryamanye umwe ngo bamufate uwundi bamureke ni ukuvuga umugore cyangwa umugabo yiye yakunze imana azojanwa uwundi asigara arondera mugenzi waho yarari amubure tatu gatanu abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe umwe bamufate uwundi bamureke ngo abagore babiri bazoba bariko barasyera hamwe ni na karorero kamwe bakungasiro basya umwe bamujane uwundi ngo bamureke ubwo nyene umwe azumva inzamba ya Yezu uwundi nawe asigaraho itatu n'indwi baraheza baramubaza bati mbega mukama bizobera hehe baca barabaza Yezu bati ngo mbega ga Yezu cyangwa mbega mukama bizobera hehe baba bariko baripfuza kumenya aho bizobera nigihe bizobera kugira kumbure bazoca bitegura bazomenye niyo bazohungira arababwira ati azoba umubyimba hose niyo ibisiga bizokoranira Yezu yarabwiye ati ahazoba arababwira ati ahazoba umubyimba hose niho ibisiga bizokoranira ubwo rero ngo ahazoba umubyimba hose niho ibisiga bizokoranira bana b'Imana iyo mibyimba rero izoba iri he izoba ari ibikoko ari ibiki izoba ari abantu bapfuye uti kubera iki kubera uwo mwanya Yezu niyakubita inzamba agatwara abamwizera ibasi izoba iriko iradarayivingwa n'umudarayiva yizera Imana uwo azovanwamo na niyo ibasi itari kumudereva ayidarayivinga izocipromoka kandi mbere izocikutana n'iyindi basi n'izindi modoka bigongane hanyuma abantu bace bapfa nyimba bizoba ari mu isoko mu masoko azoba ibyago byinshi abantu bapfire mu masoko bamwe baziruka bagongane bapfe indege zizoba ziri mu kirere zizogongana canke zite kontrole canke umudarayiva umupilote w'indege azoba yarize Imana azojanwa ubundi nawe indege ikikoroka hanyuma abantu bazoba bariko baraja ku buzi bizera Imana bazojanwa imodoka ziporomuke ibyo byose rero nta wiyobewe iyi ndege ikorotse ingene bimera canke nta wiyobewe iyi modoka yataye ibarabara canke nyine byakomeye ukuntu bimera none rero Yezu akavuga ati aho umubyimba uzoburi n'ibisiga bizokoranira ubwo rero Bibiliya yamye yavuze ibintu by'imibyimba n'ibintu by'ibisiga murumva kandi nuzoba ari n'umuhero aho Yezu azoba akubise inzamba atwaye bamwe yijaniye abamwizera hanyuma rero nari nigeze kubabwira ukuntu ibyo Yezu nabyo yarabinyeretse atwaye ishengero ndi mu kirere mbona mwisa gahinda n'amarushwa abisi basigayemo ndabwira abo twari kumwe dukikije Yezu twari bake cyane ndabwira abo twari kumwe tiyo tebasha ni murabe mwisi tabantu disi bari pfumbereje ati yo tini twara tubabwira ko Yezu azaza gutwara ishengero nk'ikisuma bakatwita abasazi tera aba ni muraba ayo babonye niko nibi mvuze hari abo bizogwa mu matwi bakanyita umusazi ariko kizima ndiko ndakorera Yezu ushaka uzobizigame uze wumve ko ibi navuze bivuye kuri Yezu Kristo rero bana b'Imana icyo gihe bizoba bikomeye rero Yezu n'uyu munsi abantu barubaka abantu bararongo abandi bararongo abantu baradandaza abandi bararima ibintu byose birabandanye ariko benshi bari mu ngorane bamwe baratwenga abandi barari mugabo umunsi Yezu azokubita inzamba bizoba bibi nabi bizoba bibi cyane kuko baba n'ibihangange bose n'abatazohitanwa n'ubwo nizo ngorane kuko urumva abantu ntibazopfira bose rimwe mugabo ibisiga bizojya bihage ntibazopfira rimwe ariko abazasigara batanapfuye bazohura n'akaga kuko ntabwo ntabwo bazaba bagishoboye kwikontorora benshi mbese ngira baziyahura abandi sinzi ariko gusa nyuma abazoroko kuwo abatazopfira muri yatatwaye ishengero abatazopfa nibo nyuma bazohura n'akaga hanyuma antikristo ariko arakora hanyuma abatazoba bariko baremera shitani cyangwa antikristo bazoca baza baricwa ariko bariko barashingira intaye Yezu kuko inyuma y'ibyo hazoba ukundi kuntu kwo gushingira intaye Yezu ku bazoba batajyanye n'izo ngorane ariko icyo ndakwipfuriza ni uko uba mu muzuko wa mbere cyangwa muri abo ba mbere Yezu azoba kubisa ishengero azoba kubisa inzamba umumarayika azokubita inzamba Yezu akatujyana uzobe muri abo ba mbere kuko nta kizere ufise ko uwo mu ruho uzoburokoka bana b'Imana reka tugeze video ngaha umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninahaza.